njumva ko bakibansinziritse abane anesthesie general sansiye kubana nabo nyene ngo ndavyumva ibyo biko barakora hanyuma mwanga yarabaze acakura y'umwana rutira y'umwana yapfuye umuhungu munini amukuyeyo sakumi niho ba menga bage masaka mesa 98 gusimuka isa neza neza n'umugabo yatsa kumbari ati rero wihangane turagiye guhamba iyo mwanya wose nani ihanganye umwanya mugabo arananiye warananiye nibuka ko tutajanye kumushingura bansiga ndi muri cyo bitaro ndavuga nti bwa bundi kora neza wirenganire ati nibutse ivyiza wadukoreye jo ngira ngusezeranire ikintu iki ndagusezeraniye ko ngiye gukorera umutwaro wawe gushika imana iwishuye icyo kintu cyarandemesheje oze buri umuntu azo kubira ngo nzogusengera oze nuze witeye umuntu aguhaye amahera amahera arahera
aguhaye amahera
aguhaye ikintu gisumba amahera kandi yarabikoze nicyo nzobigana mu gice cya gatandatu TV agati bigarama giraxi dafirayo bavuye yavuye mu nzira bako baravugana sheri ndaje unteguruto ariko ari yiruka ariko ategurwa utuntu tw'umugabo tujyoshe finalement ageriye hano arabura telefone arabura contact kumva umugabo yamaze gucika na yamaze gutahuka we ari mu mashugwe ari mu biki umva isirimo amarushwa ariko ariko yiseranishe gisi cyo cyiza numva barabira ahubwo nje nayo bashingira ndabibabwiye bavuga ati finalma bakaza bavuga ngo nimugende muri abeshoza ariko aratwenga abasha ngo uje n'umutsima ngo abandi bakavuga ngo gakurya se gutwenga ngo yahamutse ngo ajya yataye ubwenge shango siwe umukaje nari nkome aze umwanya mbona umugabo arashitse asanga igipindi cabaye igipindi two turatwenga biramurengera ko yarazi ko asanga niyahuye ukuntu yarazi ko nshaka umwana yarazi ati Jose we nsanga yayahuye pe mamaze kuyimubwira asanga nakomeye ndiko nkomeza abandi turi mu ntahe turi mu mashimwe tuko turatwinga nyene ndi umva imana yanyibagije neza ivyabaye iranande muri numva ndi mbaye supre numva bya bintu bikuri jewe ndi yibagira hari gihe kwibagiza ukiro tuvume nga ntiwibuka ivyabaye hanyuma twica twigwa mu cyo cyumba ndarindira ko mwanga garuka finalement badeside kumbaga mugabo bibacinege birabana ningene bari bumbage ntari bwonse umwana bari bumbage ntari buterura umwana bari bumbagire umwana yapfuye bakumvume ngabo fuma bonde babigerageza ariko wapi amasaha umva ko hari mu gatondo murango wose urahera ijoro riraje ko mugabo ntango rero kumva imisonga myinshi cyane numva indira yuzuye imisonga indiba cyitsibuye ndavuga ndapfuye hama ndahamagara umushefu ndamubwira ntibasi uwagiye yagiye nimutabareje wensigaye nimuntabarira ubugingo uwagiye yagiye basi mpamagara muganga ntabare kumbe muganga sinzi ko yacyabaye okipe cyane cyangwa sinzi ibyabaye ya telefoni umushefu arambwira ngo ni mu konsole n'ubundi ko n'umwana adakomenze umukure mwejo muganda umva ko jewe ndaye nshobora ikindi kibazo mu nda ndababwira nti je kuntu ndi ko ndiyumva indisigaye iri kiratonekara ubushe buranyije ndabasha nimumfashe ndabasavye mubwire muganga ati mutabare mbona barateye byinshi namwihamagarira ntibasimuga uwagiye yagiye ntabara rero ntabarira ubuzima jewe ni n'ukuri ndakwinga inzuzu ntabare ndamerewe nabi aho bigera yaranyumviye mu rundo araza nka saa mbiri z'ijoro yarabatelefonye ati mumutegure ndaje kumukora saa mbiri n'inusu z'ijoro turinjira muri buroke rero nasanze bigoye gukorera umuntu ikintu akizi tugiye kwinjira nararavye isaha ndarabye isaha mbona ni saa mbiri na nusu mfite kuri uwo muganga wacu twari tumumenyereye agiye gukora umuntu ni umuntu akora ikintu azi bishoka ko naho yo bahumirije yo bikora nya gukora iminota itarenze 30 atacaguranye na kimi minota 30 yabahejeje kubaga umukenyezi meme na 25 minutes aho mi transmite ni batsiko yaba yatevye chandarabisa samenye gituma ndayiravye turagenda bansohokanye bakinsohokana bakisohokana banjanye muri block mva ko mwene wacu na abanje barandidiriye ngaho onye mwene wacu akimbona yace yumva ikintu kimusukiriye cy'ikinya cy'ubwoba kuva mu maguru kirasukira kuva mu maguru yumva ubwoba buramuzamukanye buraduze muri we n'umuntu adakunda gupfa kugira ubwoba ni gake ariko umunsi yumva ubwoba acaravuga ngo ko ngize ubwoba abwira umukozi ngo ko ngize ubwoba ngo ubukorera apfa y'amahoro acakora ku telefone ahamagara umurongozi wa mama wabo basengana arambwiye nti ngo ndabasavye mufashe kuja kwizamu ngo mwene wacu baramwinjije bagiye kumubaga ngo ndabinginze mumbwire kwizamu duhamagara imana imutabare duhamagara ijuru ati je numvise ikintu cy'ubwo bakinsukire cikinya ati nkaho menga ashobora kutavayo atariko ndabasavye mumfashe tumusengere baba yabana betsa na mana ico gira guha ibana irakugwiriza ba Elizabeth bakaba hafi yabo bakagufasha hanyuma bacara mubwira ati sawa reka duhamagarane turinji ni wowe uza kudusohora tuza kuva ari kutubwiye ko bahejeje byose arababwira ngo yego nabaho bari baguma basenga natuca turinjira twinjiye ariko je numvise imbere ko twinjira mu mutima wanje hari ikintu kivuga gituma mbwira imana ngo mana ndagukunda mana nzumusige je nyene mana ubane n'umutima wanje mana ube hafi umutima wanje mana ndagukunda ndagukunda ndakwingiza ugumane nanje ninjiye rero muri block kugeza aho bansinzirije ndiko ndavuga nk'ibyo nkabwa ni Yesu ube hafi yanje nusige jenyene numva ari byo noguma mbwira imana kuva bakinjana nibyo nagumye mbwira imana gushika ngetseyo gushika ntakivugana n'abantu namaze gusinzira hanyuma dushitseyo baratangura ibikogo njumva ko bace bansinziritse bane anesthesie generale sansiye kubana nabo nyene ngo ndavyumva ibyo beko barakora hanyuma muganga ngo yarabaze acakura y'umwana rutira y'umwana yapfuye umuhungu munini amukuyeyo atangura nanje aracara kujya kuntu nyene acasigara ku muvyeyi ariko arantunganiriza ariko aranshona mugabo ngo amaze gukura y'umwana hari ikintu cabaye bo je si ho narindi basubira mu byo bambariye barambarira ngo jo ngo ico gihe barankoze bankoze baraheza hagera aho bankura muri block mugabo nje nagiye kuva muri block numva ndumva mugasi navuga nti vyakunda ko mvuga ko iyo anesthesie ukiri muri anesthesie uburemere wa maso cyane ubwo utitahura utumva kenshi nibaba bumva nibaba bavuga ariko jewe narumva buryo umuntu wese yavuga naramumva kandi narasha gutandukanya amajwi y'abantu ariko sinavuga bashikanye muri chambre ikindi naca narumva ko mbosha amaguru aboshe mvume ngano bwira umuntu ngo mbohora amaguru kubera nyine badukura bakurayo umuntu bamubosha amaguru hanyuma nshitse muri chambre numva umugenzi wanje aravuze ngo yo ngo he bashameze nk'uwapfuye ndamumva umugacha mbwira nawe yarakuriwe twari mu bihe byo kuvyara bikurikirana twakandi twari abagenzi cyane acavuga ngo yo wasa n'uwapfuye basha umugenzi wanje umugabo ngo ngo nibyo utanguye kuva ngo cangaha dutahe ngo burije kugira ngo ntahave nawe agira ubwoba havagira ibise ataragera ati cangaha dutahe canka dutahe ningoga ambwiye anti ngo jewe ngo je ntahango ngo ataravyuka ngo yango kandi nshaka kubona inge naza gupfa ngo rega ngo asa nuwapfuye ngo mwe nimubibona ariko ako kabivugana gahinda kenshi avuga ngo no bo baranumvise banangarije ngo yacikanye ngo je ndeka ngo mbere ngo ndarangangwe ngo urare ngangu yo ndawiraza he ngo bona bo ufisana urara ngo canka duta muntu no gusatano zigira ngo raba ngo ni sayine nanuso Wibuke ko twinjiye sambi na nusu na irabi mbano kangiye mu matwi sambi na nusu aho se ndi muri anestage je numva ndiko ndivugana amasaha abiri sha ibyo byose je nabagoye kuko hari igihe umuntu byanga ko fatwa na anestage mukava yintu gutayabitse yo ninanje na game cha gitiki cy'abagora ntibyo byose nabagoye yo amasaha abiri hanyuma mu nyuma nyene abakaguma babwira n'amajambo ibintu byose bavuga nkabyumva ariko sishobore kubabwira sishobore kuvuga nyene abataha barataha abasigara barasigara bukeye mva kwa umunsi guhamba umwana bukeye
bamuhamvye tarava muri anesthesia
nari navuye mu gana shaka kubuja naho bamuhamvye sinagiye byose nta nakime nakurikiranye hanyuma bukeye mugabo arategura amaziko mu gatondo maze kwikangura numva ikintu kimbwiye ijuri mbariye ngo tuma ko wa mwana wawe murabe ku bimese we yamuvuga ko ari byo mugabo nkumva kuraba ikiziga sinzi ko nza kubishobora numva ko mugenzi wanje twakorana nawe yari arimo muri ekipe y'abankoze acha ndamutuma ko ndambira nti ndagusavye amana wanje shaka waje kumuhamba ntamubonye mbwira sinze ngume niyumvira ingene yasa ni wo shaka kugenda ukamunzanira nkamuraba ngo ngo rekare mushaka wirwa uduhinduke ngaha aye ushaka uturembane ukurumva ko kuraba ikiziga nti byoroshe ariko ndambira ariko je nabisenge nabisavye imana nije bujya mfite inkomezi z'Imana ndumva ndemye mutima ndumva niteguye kumuraba aratangura aranga ndambwira ariko we niwizera nigenda nzanira umwana ndamurabesha niba mutware ntamubonye aho urumva yari yaraye muri maternite niba ari bamutwaye muri morgue bamuraje ngaho aca aragenda aramushyira mu kindi kigoma cyiza aramuterura muzana ozinukuri wamengana umwana w'amezi atatu naramubonye jije ndagira ubwoba ndavuga ndi umwana yarajyamye mu ndi wanje usibye ko hari harimo no kuvyimba nyene ko amaze kuva mu nda amaze 3 jours apfuye yavuye yamyo ameze nk'uwamyotsi ndamuraba nsanga nungiye gutinya Imana ico gihe numva mbere ndaremye ndavuga ati ha Imana yishaka ari kumuma reka ndindire izokora ibyishaka ku buzima bwanje kuko ndi ku disponibilite yayo umwana baramuzana ndamuraba nsanga umwana muremure w'umuhungu munini bw'urumva ko yari abufise bwa rwo kurondetsa naho yari yapfuye byaraboneka ko afite igisho rinini buriya ni umuntu ahumirije urabona ko afite igisho rinini afite mu maso hagufi nkanje nukuri twarasa pe naho umuntu atimenye twarasa cyane umva ijuru imbere yango wabonye ko imwe se wiwe yasaba byose bimuriko chanahura nibuje imana ni imana irakometeye nubwoba kenge bwa nti buserangurika nitwo bitahuza ubwenge bwacu kuko we yarabishize kiravuga ati ndi imana kubinsavye nzobikoreka ko bishoboka ariko kandi nta mugambi yari fise ukumuduha kandi ntakose ririmo iguma yitwa imana yagumye yitwa imana none musi izo kwa mayitwa imana ibihe bidashira hanyuma ndambwiye nti sa urakoze ndamubonye mutware niho rero iyo mwanya wose mushika ku mugoroba nka saa 10 niho mpenga bagiye mu saa 10 saa 9 saa 8 gusimuka isaha neza neza ni umugabo yaza kumbari ati rero wihangane turagiye guhamba iyo mwanya wose nanihanganye umwanya mugabo arananiye warananiye nibuka ko tutajyanye kumushingura bansiga ndi muri cyo bitaro baragenda baramuhamba barakaraba baragaruka ndagwara nyumba ko yari munini bari bantabuye ahantu hanini cyane ariko nagenda kubwira igitangazo cyakwetse imana ni nziza niyo yirura imitima niyo imenya uko nibigenza mu nzwi z'ibiri nari maze gukira njano miso ari zindwi baciye nace na musi naha ndo musi wambereye ntambamye mu buzima bwo kubura umwana nshitse ku muryango umva ko nasohotse mfite inda nzi ko nza gutahana umwana ibatse gutahuhetse amaboko nta kintu kiremereye kibabaje nko gutaha uhetse amaboko ngeze mu rugo ndiyumvira kuva mu modoka ngo ninjire mu rugo numva biransi biranga kunambuka niyumvira kwigumira mu modoka niyumvira ico ndico mbega cyewe mbere n'ubugore sindanabubereye byose biranyubera ndavuga ngiye nibutse ya mibabaro nari mfise mu iyo periode ya nyuma n'ubundi giye kubandanya ndavuga n'imana ibi bihenze bimara mu gihe kingana iki niwa ntabara nzo kuvugira niwa ntabara nzo gukorera mana gumane nanje ndihangana baramfata ukuboko ndinjira njira meze nk'ikimara mare wamenganije na munize
waruri wenyine
urumva ninjiye ko ata mwana mfise mugabo twari kumwe n'abandi ariko nkumva nyene mfise ubwambure umva menga sindanambaye natsi kumugore bayiteguye yateguye n'agakwembe ko kuva kwa muganga gashasha yambaye yibarutse umva izo muzi zose nizindi ko ariko ndataha tu ndavuga ni nakundi ndi bubikore ndataha ngeze muhira rero nifyahereya niho rero naciye ntangura rero urugamba ngo kumva mbega mu ndi wanje hari iki rerma ariko icyo nshima imana nuko yabaye hafi yanje n'ubundi cya gikorwa nari nihaye ryahangiro ryo kumara imibabaro b'abana nukuri umutima warakeye mbandanya kubaba hafi sinitayeho ngo je nkabuze umwana sinigize iki ariko nagenda kubwire ko abo bana aribo bankonsoye baramba hafi kenshi bakambarira ngo mama nisa ngo umushyitsi wacu kuko ndiko nditegura hajya ugura uduhuzo abana baragiye kiriyozite bakakubaza none mama izo muzu ni zige cyangwa none nimwe nimona ko twiteguye kuronka umushyitsi w'umuzungu tuba turafite umushyitsi mwiza umubebe ko yongumana ngo turahiriwe ngo tuzuronka ka bebe nte ngo karingaha mu ndi wawe mwana mutoya rero yakunda kuza akaharyama agashiraho umutwe ngo karingaha mama mu ndi wawe nte akaca yumva araryohewe aravuga ati oke hanyuma apfuye bavuga ngo yo ka gashyitsi kacu kapfuye mama ngo yo ngo kigire kwa Yesu nabwiye ati ngo basimama ngo winumire mu Imana izo duhundi mushitsi ngo kandi ngo tuzomuterura tumuheke tujyoheke nabona umunezero bafise nanje bakawumpartaje nkaca numva ndanezerewe nca ndarema n'ukuri ukurema kwanje kwavuye kwabo bana nanje ndavuga nti Imana uzomikwama ndi hafi yabo ndabamara umubabaro nkuko nanje bawumaze icyo gihe rero nticyari cyoroshye cyari igihe gikomeye nagize ubuzima bunkomeranye bubi ntagire icyo mvuga mu bantu ngenda nk'ikimaramare umugabo nyine mbona ko byahindutse rwose
cyase ba pire kurusha ubwa
mbere ba pire nshya turabandanya mu bantu turabandanya kubaho turara ndagwara igihe kirekire ariko ndagwara nguma na kwa kundi inyuma rero yaho neza naciye nziba gusohora sinasubira kujya kuri petit bezo byoroshe uti habaye iki nuvuga ico gihe narajyama nihindukiza umva haraguye ikintu menga nikibuye nka menga mu nda hari ikibuye nka yobe gufyarije ndambwana ndiko atamwana ariyo kintu cyo kiratembagara mu nda nigiki nicara umva ma intestara hagurutse araduze aho yo pasutse umva rasubiye arisubije hasi
ico gihe
numva uhuye kubaza imana n'imana ndashaka kumenya ikibazo mfise ndashaka kumenya ikibazo mfise munda
basi imana mishuye umbwire ko ari ama intestin
numva neza no confirma ko ari cancer ya ma intestin kuko numva ma intestin haguruka kabyimba giye gupasuka neza umva risubije hasi basi mbigira ko ari kanseri ya intestin nzemenye ikinyisha basi nzemenye mbigira abantu ni bana abantu badusigara bavuga ati yaragwaye yishwe n'ikintu kinaka ico gihe ndagwara igihe kirekire nyuma ico gihe nyine urugendo rw'ubugwayi naragwaye kabisa hanyuma dusa n'abasozera iki kigani iki gice cya gatanu niho numva telefone impamagaye y'umuntu w'umugenzi twakoranye ahantu kuko harageze igihe jewe baranyangaza mu ntara yose yo nakoreramo ba mama mitasiyo buri mwaka mva vyari bigeragezo ariko nyuma yaho hari umuntu nari twarabanye bari bahaye mitasiyo disipinere barabagabo babiri duhurira ahantu mu misozi dukora umwe yari avuye mu Kirundo uwundi ava mu Cibitoke cya Rugombo babararirza bose ikarusi nakorera ikarusi jewe abanje duhurira ahantu mu misozi mifire ero je nakunda kuba namanutse n'ibujumbura nkadugana ikira cindagara nifu nibwo buzima nje nakunda ubugari naracana gusa ncumba nta nikindi nabo umva umwe yari umukongomani unzi yari umundi umusirimu nabo cyo gihe ntibahembwa nje nkacangenda midigeze twa twaraganiriye nabo cyane midigeze nkacangenda nkashira kwa mazi nkacumba nkacha ndabakaribo tukaca dusangira twarabanye nk'inshuti nk'umuryango hanyuma haragira igihe turi separate ndaronka mitasiyo ndagenda nabo nyine basubira kuronka ama mitasiyo barasubira iyo bari baje bapfa haraba separation après nk'imyaka nk'ine niho umwe yampamagara arambara ati cyo bite amakuru yawe sinzi umuntu nasabye telefone zawe ndambwiye ati amakuru yanjye yabaye mabi atahubona nicaye ku binyuzi wamubyeyi we niwo avuga ati sa habaye iki niho namwiganira ibyambaye ko ndamwiganira nambara ngo shajo ngo mu ijuru hari imana arambwira ngo mu ijuru hari imana izogutabara nawambwira ivyiwe usanga twese byaraducanze ariko arambwira ukuntu byamugendeye kugira ngo atabagwe arabimbwira aranyubaka umutima arawuremesha ndavuga nti bwa bundi kora neza wirenganire ati nibutse ibyiza wadukoreye jo ngira ngo usezeranire ikintu iki ndagusezeraniye ko ngiye gukorera umutwaro wawe gushika imana iwishuye icyo kintu carandemesheje oze buri muntu aza kubwira ngo nzogusengera oze nuze witeye umuntu aguhaye amahera arahera
aguhaye amahera
aguhaye ikintu gisumba amahera kandi yarabikoze nicyo nzobiganira mu gice cya gatandatu mwihangane mukomere nimurambigwe kumbe muri ibyo byose ashobora kuba umuntu ari muri mu bihe nk'ibyo bikomeye cyangwa binarenze ibyo nabayemo ariko yumva ko hari wundi yageze mu gihe
gikomeye
ntabesha njyewe ubuzima bwanje bwari buheranye niyo hari 25 mars 2013 mwayo masaha y'ijoro ya saa mbiri ozi nagize ikintu bita are respiratoire kuko nzababwira ukuntu muri bloke bafutse hanyuma imana akaba ari ihesha icyubahiro ikanyongera impwemu z'abazima arizo ndiko ndahumeka uno munsi ni bonisi pe sizo naremanyo izo naremanyo izo zari zahere muri bloke byari byaheze ariko kubw'imbabazi n'ubuntu bw'imana ko yari nari nayisezeranye nzokuvugira yari avyatinda n'uyu agapfa vyandi yavuga zobimvugira yaranyongeye umwuka isubira kumumekera umwuka mushasha nkuwe yaduhumekemo na mbere ikuturema nsubira guhumeka ari we jewe ndi uno munsi jewe ndi uyu ni bonus
ukurashenga ni ntaye yawe
eh uyu ni bonus sindi wa undi wa kera jewe ubu mpagaze ndi mu nyungu nico gituma nabwimana nti mana nkomeza ume kuvyaza umusaruro inyungu wampaye ego sinicarekane ndi muri bonus deja bonus twatwara kintu cinyongera muri inyongera y'imisi yo kubaho ndumva imana yo nkomeza kankoresha kwigomba namanitse amaboko nshaka kubindogo ba imana indogo ba imana nayo ngendereko nkabigikoresho cyayo ikankoresha
nimwe naravuze ati kare imana imurema izigihizo mutwarira ko n'igihe n'igihe
bizomucako n'ingenzo bimutabarira
nuko nuzoyikorera na mission yakuri yise reka tugushime cyane baza ko hari abantu bose bumvirije ntaje nayo mvirije ngira ngo abandi ko bandi ko vuga amajambo make bashaka gusakumviriza maybe ko nanje hari byinshi fasha mugira ngo shuye gukomera mu byo jima ndiko ndacamo nawe nibaza ko hari byinshi yagufashije ntaje nibaye yagufashije tugire twereka ama comment ya imunsi ikiganiro Sanghe inahe tugira ati jewe ndashimye cyane ko hari kintu naciyemwo imana inganirije biciye kuri Jose
canke ndiko ndacamwo
ego
nizeye ko nanje bizo nabara nkuko
yatabaye Jose
numva ko nanje gihe nariko nditwaza navuga
ndi wakoresha ntaye zabandi
ndibuka Fabriera nabanaka nabanaka
ego nshimye abantu bose bakora arabi ntaye mwese abayiravye kuri Facebook abayiravye kuri YouTube mwese turabashimiye gose mugire ama partage menshi nshimye
ko batwemereye bonus ya Facebook
ego numuntu nabahaye bonus ya Facebook mugire ama partage ego hama mugipartage nimba atacho gufasha gihari sho gufasha mugenzi wa gipartage abandi bantu benshi kibafashe ibutuma ijambo gimashike kure canke ico imana yifuza ku bantu gishike kure ku aho cyoshitse mugaho kiravyo wenyene reka ndagushimye cyane Jose
wakoze cyane
kandi mani gukomeza
amen
na kurinda gatsuro nke ni cyo bindi bikurikiri
ego
reka rero tubashimye cyane tubasezire kuri iki gica gatanu tuzosura gica gatandatu bye bye